Wengenza ukuthi ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yohat mina wokuqala ngale channel qinisekise ukuthi uqinise subscribe uthole zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel sasibuyile ke nezindaba eyiningi eshisayo ezitheka ke ezweni lethu mengameli womkhonto wesizwe Jacob Zuma thoke usehlakele nomengameli we-NFP uBanisi namhlanje baxoxa ke nge-collision kunezinsolo ke esiqinile zokuthi uZuma ufuna ukubambisana ne-NFP ne-EFF baphathe ke i-KZN baketulekele collision ye-DA, IFP kanye ke ne-ANC. Kule mshado ke eyenziwayo ne-NFP noma ke i-NFP eyomnqamula juqu ngesihlalo sayo ke sisodwa okuyisona ke so noma ke soweza ngaphesheya umshado ozokwazi ukuphatha ke iKwaZulu Natal. Mina ngizofisa ukuthi ngithole lapho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Asihlangane lapha ku-comment section uthini umbono wakho njengoba ke izinto sithi azime kanje. Kanti ngeke ngathola futhi kwelinye iphepha ke lesiNgisi Sunday Times iveze ukuthi ke sekube khona ke izivumelano phakathi ke kamengameli womkhonto wesizwe uJacob Zuma kanye ke nomengameli we-NFP.